Ndị ama meje manụ nọ mena kpọle ụbọchị taa am hụ gbọdọ were resam igbo na nọna nneriela acheme nụ ndụ mmiri ndụ azụ ahụ onye isi ụyọ ọrụ ebube Africa ndị ọma ya wụ ụyọ ọrụ ewefu ha ha ọma kara aka mgbọrọgwụ yere enye mkpụrụ akwụkwọ rị mma mkpụrụ osisi dị iche iche ka okike ji gozie anyị ebe ka anyị ebe ndị nwoke o ịhụna abịara m ịkpara ahịhịa ajụ mbise chima na akpụpikwanụ n'onwe azụ nna-ekwuola chi mgbadọ ijila ekwula ihe gbasara anyị anya ga oko ga ekoga ndị nwoke azụ gbakpa ama nna ekoga hụ nkwado a ahenu ji arị m mma onye ọma keta awụ ihe gbasara spam ịwọala ọbara nwoke gị mmiri nwoke gị mmiri ahụ okike kila gị iji eje amụ nwa ịhụna ya nị ndị nwoke ama asọchi ọwụ naanị ụmụ nwaanyị eji enwe fertility problem enwe ndị eji abịa nwa na-ekwu nwa ịga ya ọbara nwoke ahụ yali aya awụshi ya gị ekwuru ihi ya chọrọ ịchụfu nwaanyị gị ịmasị gị jelu nwaanyị ọzọ gị eleba hụ n'onwe gị anya ha ebe na ịgakwa n'ebe awụ ịmahụ icheche ọ naanị nwaanyị nwere nsogbu ịkpụ ime ndị nwoke ji enwe ya nwoke nwere fertility problem ụmụ nwoke nnu nwere fertility problem nnu nwere enwe gị jee ụyọ ọgwụ ji enye ba nwe gị anya ahụ mara ma ị nwere nje yara nna ahụ nna gị jenu ihe na na-emenu ịkweghị gbasara nje kpa onye ọla amịa ịkweghị gbasara infection onye ọla amịa igbo igbo gị ma ntị ma agwa gị enwekwa ha ụjọ ọnụ ya chi jere nyocha hụ chi ị nwere low sperm count ị nwere staphylococcus ị nwere eke ị nwere eke ọzọ achọfụ ala ya nene na jiri mee gaa chọmanụ treatment chọnụ solution gaa chọa treatment gwa onwe gị gbakee ka aha gaa ya wụ akụkọ ochie but ihere ya mema gị onye ọma ọrịa gaga nzu ha ha ekwugata ọwụ nene kpa ndị nwoke ji ele ala m nwo sopam nwo ọbara nwoke nwo gị wee ya nwaanyị ya afụ ahụ ịnụba asụsụ bekee ahụ eji asụ garbage in garbage out bịa nara anyị ezigbo powder gị imerịrị bilduola gị spam gị gbalịla gị ya 15 million gụrụ jema gị ezuo oke ha ga ime na gonịrị ya balịkwa spam gị ara hụ na gị akpụkpụ ịmacha ọnwụ ha gbagịrị ọwụwọtịrị ọrịa ọwụ mmiri ohi mere awụ ya nwaanyị ahụ ya yalianị ya awụ echi ya mana gị bịa mee ya kpọtọ mkpa ekwa he mbọ akpa ọnụ ha kụrụ ya ịmachi gị gị kụọ ọka gị akụ ọkarị mma ọwụ ọka nwere eze mfo ọwụ ọkarị mma gị wee gaa gị kụọ ya lọgị ifunu gị mezie ọbara nwoke gị gị leba onwe gị anya gị ahụ chi ị nwere nje ọshuga gị akarịala ọwụkwa n'obi arụ gị mma ọwụ ị nwere stress iwe ala prostrate issues ha ọcha ha eji eti iche aka mana gị bịa were ezigbo powder ebube Africa Sperm Booster powder ewe eji aka ehi ime akamụ gị gbagha akamụ rie ọkụ ibe agbacha ya gaa na-aṅụ ya mgbe ọ na-eme n'otu ọnwa onye ọma jee kala ụyọ ọgwụ agị na nwe kpọma mgbọkpọle ahị na-agbalilawo ọgwụkwa naanị chọọ ọ ga-egbalila gị spam mee spam gị awụọ kwọtọ pakpọtọ gị nyụọ ụmụakwa panyụ pakpọtọ mkpa gị nyụọ akamụkpa akamụri kpọkpọkpọm ya arịkpa ndụ ya agbakwa ọsọ ya eshikwa ishi ọma ihere mema na gị arụ ihe eme ihere nọ ya nị ị nụkwala daa